Sanibonani babukeli emakhaya. Lo khulumayo uDumile wakaMthembu.
And lona uSabelo kaGumbisibongo.
Silapha eNdlondlo Cultural Village.
Yeah. Sizonthulela umcimbi ekuthiwa iMeet and Greet.
Esizobe sinawo mhla ka-29 September.
Yebo, kuyona le phezulu nyaka.
Kuvumelekile wonke umuntu ukuthi eze, ungeza nomndeni wakho, ungeza nezingane zakho.
Uze nabangani nehlobo.
Lapha eNdlondlo Cultural Village.
Siyabonga kakhulu.